She's read before. She's consumed 2,000 books or more. Musty pulp and glue soundproof her tiny room. She cannot understand why this book in her hand fascinates her now so much. She's almost shy to touch. Don't think about the words, it's just a book, paper and ink. She reaffirms, reminds herself, a book can't dictate what to think. It invites intrigues, or more than others on her shelf. Is it just another book? She sits questioning herself. Who will love? She's so afraid to read. The wisdom that's revealed may burrow in her mind. She'll be obliged to admit, she'll be obliged to submit. But will she be strong enough to live the truth she finds? Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم
da 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 da